Long day, sithandaza. Sisuka kude ke badebe mhlobam. Izolo bendinomngqabo phaya ekomani. Ndakhawuleza uba kunyapheleyo ngazange ndokufaka apha eseketheni. Ndazofika. Ndinothise kule ndlu kuka bantu abasuka kwiikona zonke zalapha eKapa. Aba bantu bonke balapha hlobi baxakekile. Ungababona beduda, ungababona becula, banemithwalo ngemithwalo. Ndamthandaza uThixo xa ukhwele kule ndawo, ungayijiki ipulpiti ibe yindawo yonopenta. Ngoba sinelishwa athi umntu oqabela kule ndawo ayijike le ndawo ibe yindawo yohlala, kanti abantu bakaThixo baxakekile. Rhade bephekhaya kwake kwenzelwa umntana sekhaya imbeleko. Imbeleko yasekhaya ka ayenziwa ngagusha, yenziwa ngebhokhwe. Sayilungiselela ke ngoba izawuwa ngolwesihlanu isipheko sibe ngomgqibelo. Sayifuna ibhokhwe sayifumana. Utata wasijonga sihlinza nebhokhwe. Ekhaya ke xa kusenziwa imbeleko ngaphandle nje kwentsonyama eshwamisa umntana kukho into esetyenziswayo, inyongo yale bhokhwe phaa ekhaya. Kwenzeka isimanga senza impazamo sayihlinza ibhokhwe sazikhupha iziphakathi sayoneka sifuna uba yome, kanti senza impazamo siyoneke nenyongo. Zathi izinja zokuhlala ezindwebileyo azatya isiqu sebhokhwe zatonula inyongo zemka nenyongo. Wathi utata xa kuzawuqaliswa lo msebenzi phekhaya wayikhangela inyongo apha ebhokhweni akayibona, wabuza amakwedini iphi inyongo. Sathi ibilapha, ibilapha. Utata wabambelela entloko. Wathi xa ebambelela entloko utata, sabuza tata senzeni. Wathi le mbeleko besizowuyenza apha ayiseyiyo imbeleko. Sabuza tata njani ingabi imbeleko yonke ifemeli yakho. Wathi masiyijike elinye igama sithi yidinari ngoba ulahleka inyongo. Ungasibona silapha, abanye bebenqophisile eziseketheni zabo, yakhela ibhokhwe kwalahleka inyongo. Ndizokela rhadebe inye into esiyifunayo kuwe xa size apha ilufefe lukaThixo, ngoba ufefe lukaThixo lukukutya sakulapha, luliyeza sakugula, lungamendu sawuphelelwa ngamandla. Into endizawucela yona ungathethi yonke into ukuze ingalahleki inyongo ugadi inyongo. Mama ukhethelo yithi 201 ngoba inyongo ziyalahleka kambe kwethu.